Namhlanje ke singosigado kwenzekayo media production sifuna ukuqeda amanga ngigcokamaElisha Mthandeni umfoko amanqele njengoba aze athukwe achashwe ngeenhlamba. Sanibonani babukeli noma bathandi bosigado kwenzekayo media production sendibingelela saphinde sanamukela kuyo le channel yethu ehamba phambili ekusakazeleni indaba zikamaskandi siphinde sikuhlaziyele futhi siphinde nje futhi sikulethele nama video ke lapha izinto ezenzeka emculweni kamaskandi ngokuhlukahlukana kwazo. Namhlanje kodwa sizothi nje asihlazaye le ndoda le umthandeni umfoko amanqele njengoba kudume ukuthi lapha emculweni kamaskandi uyena umxofi, uyena umuntu ophehla udweshu lapha emculweni. Njengoba ke sibona ukuthi umthandeni kuso lesi sithombe esisifakile njengamanje umnentombazane leya umshana kage umfoka angcobo phansi lapha kwamaphumulo, le ntombazane uzokhumbula ukuthi embusweni wamaciko lapho khona uMC khona noma esuke i-interview akho ni-interview amaculi kuthiwa ayithandazwane nomthandeni ngesizathu sokuthi umthandeni bambeka kabi lapha kumbuso wamaciko kuyona futhi le ntombazane esi-interviewa abaculi. Kodwa futhi umthandeni namhla simbona eshuthe nayo, uzokhumbula ukuthi umthandeni kwi-albhamu yakhe ngonyaka odlule uke wathi mayibonga wathi njengoba ubhizi ukhuluma ngami nje mina indaba zakhe angiyibhutshozi nendaba yokuthi wena bufika lapho e-17 emlazi uzobona ufihla isikhwele umngane kaMthandeni ohlala owaye ngowasekranskopu ngokuzalwa ufihla isikhwele ongasekho. Le ntombazane umthandeni uyayazela ke lapho laye eyayikade ipheqwa khona ipheqwa lapho 17 emlazi ipheqwa ufihla isikhwele umngane kaMthandeni umfoko amanqele sidlule lapho umthandeni kodwa ukwazile ukuyixolela. Lapha ke umthandeni ubemi noshwi nomtekhala lezi zinsizwa zombili lesi sithombe esakamuva emva kokuba iqembu likashwi nomtekhala vele selihlukene phakathi, omunye eseneqembu lakhe elisha nomunye eseneqembu lakhe elisha. Kodwa igcoma elisha emva kokuba behlukanile, before bahlukane sizwa amahemhemu kumculi thizeni uyimbanga kaMthandeni ethi wena uwe oxova oshwi nomtekhala thina besingakazi nokuthi ke bazohlukana. Bathe emva kwalokho bahlukana futhi imba ngiyayisiyazi ukuthi khona udweshu olukhona kunento utheshunqa phakathi kwashwi nomtekhala. Kodwa kumthandeni emva kwakho lokho nakho siyambona ushuthile nazo lezi zinsizwa zombili le lesi sithombe basho ukuthi uMthandeni se album entsha ezophuma kaMthandeni. Umthandeni wabhala wathi lapha bese kuthiwa baxovo yimi ke ngoba kwakushiwo vele ukuthi hayi mndoda nguwe oxabanise labantu. Kodwa njengamanje simbona unabo futhi kuyahlekwa kumnandi lesi sithombe esakamumva. Yebo bona basasebenza endaweni shu nomtekhala, kodwa ke ukusebenzisana komunye umsebenzi bayasebenzisana iqembu elingasekho. Lapha ke ubona isipheshetho utshatha ugodo umfoka angobe phansi kwanongoma. Lo msakazi simazi kuthiwa naye futhi akazwani nomthandeni, kodwa ke ungathi ungazwani nomthandeni ubonakala ushuthe nembangi yakho uxhawulana nayo. Uzokhumbula ukuthi enyangeni ezidlule before umashando edlule emhlabeni utshathe ugodo naye umthandeni igcolisha umfoko amanqele manqele lezinsizo zikeza lapha emdletsheni ezahlela umdlalo omusha phakathi kwensizwa umdlalo wobungani lapho khona bekadulisana ngebhola kushena ukwenza enkundleni. Sibabonile impela kuma video begqoke iikipa ezo small size imkhaba ingaphandle. Lokho kushukuthini kuwe ngumthandeni igcoma elisha umfoko amanqele? Ziningi ke indaba ezidume ukuthi umthandeni uxova umculo, kodwa kuyamangaza mengabe sibona abantu thwakazwani nabo siphinde sibone behlangene ngalendlela abahlangene ngayo kulezi zithombe. Uyakhumbula ukuthi umthandeni akazange akhe xolo nalabantu in front of phamba kwabantu noma online, kodwa nje impilo abayiphila ngasese thina singaboni yilena ke njengoba sibona kuzo izithombe. Uthini owakho umbono?